Zimambamo Gauri Munsi Yeswe Ujumbafi Undambara Nguana Zauri Munsi Yeswe Ujumbafi Tunsi Genge Nyine Chamakuba yanje nami no mukibyango byanje ujumba fi tunsige ngenyine nami Yesuwe ujumba fi Yesu
Yesuwe ujumba
Jesus.